Daivin Wiz. Daivin. Braza, ndavyibuka byaramayobera cyane gutangura turondera naya studio bikankama ngo bikunde tujye hiti tukamama badufata nk'ababono ku mistari myinshi cyane baze mu mukino warakoze mana data kuma babafana bare kuri nota pana bama mu mikino batwicisha amajambo after hama bakagenda nabatwenge cyane kuko ividuniya wapi birasosa cyane after hama bikarura amafaranga n'umutaka ariko nayo ubwenge gabanya ubugangi imana ubikora n'ubwenge ikosi na Mr. Somesha ngaha bijeye tugira tuba twije tuje n'igikosi na Mr. Somesha ngaha bijeye tugira tuba domeke ubuzima bubi kwanza narashize hasi na kenyera ziraguma ndaheba ababyeyi ndateseka sinavuga nguma n'ukwizera iyo mbajije isukari jewe nkumva umunyu amabifu yibike jewe nacyo nzoba ngo baje mu muziki reka hogosora reka samaharage birasaba gukora cyangwa se gutigita biva n'ukubyita ingo kuri stage byase naho uce womoka
Master Music
Jenny Gikosi na Mr. Somesha Ngaha bijeye tugira tuba twije tu Jenny Gikosi na Mr. Somesha Ngaha bijeye tugira tuba domeke
Hey, huh, mereka ini nyari aja wah.